ngikale ngokuthi ndiyabulela kubazali bakho ngokukhulisa ndiqhubeke ngokuthi ndiyabulela nakuwe ngalutha Tando lumne Luna bile kwezintsuku alufumaneki Ndithu tando uthando lwene
ingasingaba manya
ingasingaba